Jerusalem ni landlocked.
Hapo shida sana sana inakuja kwa landlocked.
Eh, kwanza acha kwanza sana nikuulize. Landlocked ni country landlocked. Ni country iko aje?
Sasa ndio nakwambia hapo sana sana. Landlocked tunajua ni mimi nikitranslate na Kiswahili ni nchi imefungwa. Ni nchi imefungwa. Ni nchi imefungwa.
Gari! Gari!